Kei te whakamātau tauria, te hātepe whakatau tono a te runanga whakamana I te tiriti, ki roto I te kōti I te neiwā. Nō te rā nei, I takatū atu ai a Luke Donnelly o te whānau o Ue Pōhatu, ki mua I te aroaro o te kōti teitei o te whanganui ātara. Me tana heitara, he mea aukati tana tono ki te runanga whakamana I te tiriti, e pāna ki te kokoraho a Ngāti Porō.
In the matter of Thomas Lionel Keith Donnelly, plaintiff, and the Waitangi Tribunal, first defendant, and the Attorney General, second defendant.
I tika I he rāne, ngā tikanga me ngā ture whakakaua te runanga whakamane te tiriti, te tono a Luke Donnelly e pāna ki te kreme raupatu a Ngāti Porō. Nō te tau kua pahure ake nei I whārikiti ai e te roia a Luke Donnelly, te tahi tono ki te runanga whakamane te tiriti e ki ana, he tino take tāna e hāngai ana ki te tono raupatu a Ngāti Porō. I te mea ka ahore rātau I whai wāhi I te whakatakoto I o rātau whakaaro. I waituhitia te kokoraho ki Wanui a Ngāti Porō me te kraune I te tau kua mahua ke nei. Ko te tono a ngā roia mō Luke Donnelly ki te kaiwhakawā McKenzie I te rānei me hoki mai anō te runanga whakamana I te tiriti ki te whakarongo ki te tono a Luke me tana whānau. Me he mea ka uiuitia a ia mō tana tono ko te whakahau a Luke Donnelly mō a ngā roia te karauna anake he tuku ngā pātai ātuhi kia ia. Te whakapono a Luke Donnelly anō, ka hore a ia I te whakahē I ngā mahi a te runanga o Ngāti Porō. Engari ko te mea nui ke kia ia, ko te mana ki o rātau ake whenua o Ngāti Oneone me Ue Pōhatu, kia no hotonu kia rātau. Ka hore te kai whakawā McKenzie I whāki mai kia mātau, a he rā anō puta e tā ana whakautu ki te kaupapa nei. Joe Glenn, te karere.